iyo ninkade ku noqdaan imlaysto shaydaan lanariya haddagaysa nacabka dadka hoos kaganaban waligu naqeyo hadal kaxlibay abuuraad nabadku tacaashaqa yarwa iyo ninkade ku noqdaan imlaysto